Nukufuga unomusi, niji saa naka kanya, umuntu wese ashinze akabotike, agashiramo ibidandazwa, acashinga n'ibiciro byiwe.
Nukuri turabye ubuzima tubayemo abanyagihugu ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ubuzima burazimvye rwose, turabye ku bijyanye n'ibiciro by'ibintu. Je kuvamba sinabwigere mbona igiciro cy'ibiharage kigera ku 300 cyangwa birenga. Mugubu kirashika ku 300 cyangwa birenga. Tugaca turaba na mikoro vraiment abenegihugu bafise nibaza ko atari maremare vraiment shatse kuvuga resource y'abanyagihugu. Ego narashaka ndabasabe n'ukuri murabe ikintu kijanye na hose de prix.
Ntaje umuntu yumvira yuko leta ishobora gushinga ibiciro by'ibintu byose byo mu isoko. Ibyo nta gihugu na kimwe bibamwo. Ibiciro byo mu isoko bigengwa n'ibidandazwa. Iyo ibiharage bibaye byinshi ibiciro birakoroka. Bibaye bike ibiciro biraduga. Umuceri nuko, itomate nuko n'ibindi bidusuma mu isoko. Nuvuga yuko igisabwa nuko gwiza umwimbo. Umwimbo wonyine niwo utuma ibiciro bijya ku rugero rwiza. Rero bimwe navuga rero ko tukwakwikubita gashi tukava mu bunebwe tukarondera ubuhinga niyo cyonyine gishobora kudukiza gishobora gutuma n'ibintu ku isoko biboneka. Nta mvu n'imwe ihari isigura ko mu Burundi hoba inzara. Turonye imvura naho ikererwa kugwa, dufise amazi, dufise isimera, ibyo byose ntituramenya kubikoresha. Rero turakwiye gukura amaboko mu mpuzo tukikubita gashi. Rero kuja gushinga ibiciro mu isoko ibyo bintu nta leta n'imwe ku isi bishoboye. Ibiciro bishingwa n'umwimbo. Leta yashobora gushinga igiciro ku bintu bya nkenerwa, umugabo ntishobora gushinga ibiciro by'ibintu byose byo mu isoko. Nta namwe biri ku isi.
Ikibazo cyanje cya mbere ndacyerekeza ku munyacyubahiro umushikiranganji mu vyajejwe harimo ikigega cya leta. Mu vyo yadusiguriye aho ikigega cya leta gikura amikoro n'uburyo aranatubwira ibizingamika ikigega cya leta kugira ntikironke ntikibomboke muri make. Yaciye avuga ko mu bituma mu bizingamika ikigega cya leta harimo uko ubuhinga bw'abarundi budateye imbere, ko ibikorwa byose bya leta kubaka amabarabara, amazu n'ibindi bitwara uburyo bwinshi bwo guhemba abanyamahanga, abashinwa, n'abayapani n'abandi. Jerere ikibazo canje gihagaza aha, none gabanya kubahwa mu Burundi nta ncabwenge mwoha ubwo bumenyi kugira ngo ayo mafaranga muriha abanyamahanga bakaza gusahura igihugu cyacu, ikigega cyacu nikibomboke, nimwoyigishamwo abana b'u Burundi bagatera imbere bakamenya ubwo buhinga, gutyo bagakora iterambere ry'igihugu cyabibarutse, hama ikigega cya leta kikabomboka.
Turiga mugumenga ntitumenya incabwenge ziriho baronka amadiplome, umugabo ageze gukora ibikorwa ntibiboneka. Umuntu ariko araba ibikorwa byinshi biko birakorwa gushika uno munsi bigurwa n'abanyamahanga. Dufashe nk'akarorero nk'izi nyubakwa mbona nini, dufate inyubakwa nk'izi zitatu. Inyubakwa y'ibanki nkuru y'igihugu ubona ni ivo 12, inyubakwa ya bankobu, inyubakwa ya ober, uziteranije zose zitwaye nk'imiliyari hafi amajana 3 y'amarundi. Ayo mahera yose azoja mu mahanga yaba byakozwe n'abarundi. Ayo mahera yogumye hano mu gihugu agaheza akora n'ibindi akaja mu bindi bikorwa by'igihugu. Mugurumva yuko bica bibya nk'igihengeri mu butunzi. Nyuma izo ncabwenge rero zirahari, mugabo ntiziraja ku kivi. Abagwiza tunga ntibaramenya gushyira hamwe ingufu ko kugira ngo ukore nk'ibyo bintu ntibikore uri umwe. Abantu baramenya gukorera hamwe ngo bashyire imitahe hamwe bayigwize, basabe ingurane mu mabanki, bakore ibikorwa by'ingufu. Abantu benshi bacari banyamwigenda ko urumva rero naho tugomba kwikubita gashi. Abagwiza tunga bari ngaha n'abadandaza, mwumve iyo tuja, mwumve n'ingorane dufise. Ibikorwa bya leta mu butunzi bw'igihugu nibyo bituma haba redistribution du revenu, bivuga aya mafaranga aba yavuye mu bene gihugu yategereza kubasubiramwo aciye muri ibyo bikorwa by'inyubako. Mugabo izo nyubako hamwe zikozwe n'abanyamahanga, numva ko ubutunzi bwacu buca buguruka bukaja mu mahanga. Birasabwa rero yuko rero ibyo bikorwa abahimiriza ati abarundi muraze ko atamise haciye no gusanura ikinogo cyo mwibarabara tunda guhamagara umushinwa kandi nta ba engineer ngaha mugubu koko barahimiriza ati tubikore iyo tubikoze rero ya mafaranga yacu ashasubira gakora hano nyene n'ubutunzi bweza bakagwira
icambere cyari cyatumye mpaguruka nyamukuru kwari kugira ngo mbaze umushikiranganji w'ubudandaji ko yobazi yuko kirundo ifise ibeyi kuruta igitoro kandi igitoro kigugwa mu madorari
nta bushikiranganji bushobora gushinga igiciro ngo cubahirizwe mu gihe hari kena by'umuceri y'ibiharage hari kena ry'umwimbo inyishu y'ibiciro ihagaze ku mwimbo ni ukuvuga ngo iyo turimye ntitwimbure automatikma ku isoko hahurira umudandaza hagahurira umuguzi hagahurira n'ibidandazwa ivyo bidandazwa bikenye ibiciro ntumenya ningene vyaduze ariko murabe akarorero ni kamwe ubu ko tugira twegereza iyera y'ibigori muzoraba igiciro c'ibigori kigenda kirikorora atanu umuntu numarinze gukoma amaruru ibidandazwa bihari ibiciro birikora ugasanga bene gihugu abadandaza nabaje kubigura bose baratunganikiwe rero hano kubatera kam kugira ngo tubandanye tugwiza umwimbu tuhingure dushobore kubika mbere dushobore no kuwushira ku isoko mu gihe tutaba turi mu gihe cy'imbura kuko bitabaye uko kugira ngo dusahirize umwimbo wo mu gihugu cyacu cy'u Burundi cha tujya gusumira hanze tugiye gusumira hanze tujya dutwara amafaranga mva makungu nta mafaranga y'u Burundi aja gusuma ku masoko yo hanze muca mwumva bishitse ngaha mu Burundi namba ari umuceri wagiye kugurira hanze igiciro cyawo uzogiza kwishinga bivanye n'ingene uwo muntu yaranguje amafaranga mva makungu hanze ku masoko yo hanze aya naco gituma rero abarundi dukwiye gukura amaboko mu mpunzu nimiburiburi ivyo dushobora kwikorera ngaha kwirimira ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi tukagwiza umwimbu tukawubika tukawuhingura kugira ngo dushobore guhangana n'ibi by'ibiciro
ikibazo kigira kabiri ndacerekereza ku mushikiranganji w'amahinguriro muri iyi minsi heze hari ibidandazwa bimwe by'ibinyobwa abane guhiga bakunda cyane haba mu gisagara cha Bujumbura canke ruguru vyahagaritswe batubwira yuko bidakwije ubuziranenge none kugira abene gihugu bamara imyaka n'imyaka bihereza ibinyobwa bidakwije ubuziranenge vyafiriye hehe gabanya kubahwa mujejwa mahinguriro
timbega ni gute ibyo byose byashitse ayo mahinguriro agatangura guhingura ayandi nayo agashira ku isoko ibidakwijwe n'amategeko ibi novuga nti nibihe twagiye turacamwo amahigisata camahinguriro n'abanyamitahe abenshi baracirondera turabahamagarira rero gukurikiza amategeko mu gihe baba bagitangura gushinga aya mahinguriro yabo ariko nkuko mubizi hari gihe usanga umuntu ajuragirika canke ugasanga ashize amategeko inyuma ni naco gituma iyo tugize inkebuzo turaheza rimwe tugakara ahandi naho tugakubita inkoni ngufi ahandi naho hakajamwe ibihano kugira ngo abantu bashobore kwikosora gutyo tugira amahinguriro ashobora gushora ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi akanashora hanze kuko uravye igitigiri dufite cy'amahinguriro tukaba gushika uno munsi tugifise ibintu dukura hanze bahingura atana kimwe dushora no mu makungu uca wumva ko hariho agahaza
turageramiwe cyane n'abantu bibisha telefone akakwandikira ego bamwe muri bo turamaze kugira ubwenge bwo kumenya tuyo n'umusuma mugaho harundi agutwara amahera kandi akagenda kandi iyo nimero ya telefone ibihari ubu mukwiyandikisha umuntu atora karanga muntu akifotoza bakamumenya twagomba gusaba umuntu abafite ikibazo hinca gishikiriza habemye nguvu cyane gukurikira abantu biba kuko arabiba amafaranga menshi abatanakoreye
kuvyerekeye ingene abantu bibisha telefone twagerageza tugashiramo inguvu kugira ngo abo basoma bakurikiranwe bafatwe bahanwe aha no kwishura ko ntanga umuco yuko akenshi ubusuma bukunda kuba biciye mu matelefone buri nk'uburyo bubiri usanga ari ubukoreshwa ku majyama rimikashi n'amayekokashi igihe umuntu ariko aratransfera amahera hariho ukuntu usanga bashobora kwibwa kuba Jean canke umuntu akakubwira ati ntiza telefone ugasanga kode yawe arazi kuntashobora kuyironka canke yarakurabye kuri aho ayanditse udufaranga twawe twose turimwo agakura magatwara canke ukihenda wewe nyene ukarungika ku yindi nimero ikindi nuko umuntu ashobora gukoresha telefone ku ruyeri akagutelefona akiyitirira umuntu kanaka canke akandika ama message cyane cyane birakunda no kugira abantu bafunzwe bari mu mpimba canke nabandi basuma ugasanga barahenza abantu abo bantu nabo bakabwira ati ndungikira amahera ya naya canke ndi naka ngizingorane ndaha ndungikira amahera ibyo onye birakunda kuba ariko no bishura yuko kenshi iyo umuntu bishikiye akaca bivuga akabishikiriza agatelefona nk'ibi byo gutransfera amahera agatelefona muri uwo muhora w'abarimikashe canke eco cash akavuga ibimushikiye ayo mahera atarakugwa kuri iyo konte barashobora kuri iyo konte y'uwo muntu kuri iyo nimero y'uwo muntu barashobora kuyabloka hama amahera ukayasubizwa canke naho nyene yakuweho kagenda ukitwara bakarondera iyo nimero yagiye ko naho nyene birashoboka ko ayo mahera ushobora kuyasubizwa ibi nabyo byo kwibwa ku ruyeri umuntu akaguhenda ugasanga bamurungikiye amahera umva biragoye harimo gusamara haba harimo gusamara ku uwo muntu twoca duhanura yuko abantu boca ubwenge bakaza baramenya yuko ubusuma bwagwiriye abasuma baguma biga ubundi buhinga bushasha nabo rero abantu ko bo bavijira bakagerageza kuza bararaba neza ama message barungikirwa n'abantu batazi canke ayo matelefone amanimero abatelefona babahenda ku canke kuriya ariko icyo nababwira nuko ikigo ARCT gifatikanije n'igipolisi abakongera bagafatikanya n'amashyirahamwe ajejwe nyene gutumatumanako aho uwo muntu aba yariyandikishije kubera baba bafise nimero ziwe ifoto n'ibindi bagagageza uko bashoboye bakagerageza bagakurikirana iyo umuntu abituye kandi benshi barafatwa bagahanwa canke iyo mihora yabikugagwa gusa nuko usanga bayimwugariye uno munsi ejo ashagenda nk'ahandi akuguruza